Yes, PROJOURN media omuliro omukulu Eddy Kenzo gwe yatandise okubanga agula olutalo ku Bobi Wine ate kyaddaaki embeera emutabuseeko olw'ensonga nti waya ze yalinnyeemu ate mwatu zaabadde za 3 fezi kamukulekere omawulirireko PROJOURN media.